weka lo, yeah. Kifike le chozi maniga ndifike ngopanda, e weka lo, yeah. I'm pushing hard, wa maniga anza ngangotlala, e weka lo, yeah. Kawlele ajun, walala wasala. This is the time, zopresa umtala. Zonke nezitha zokhalu walala, e weka lo, yeah. Kifike le chozi maniga ndifike ngopanda, e weka lo, yeah. I'm pushing hard, wa maniga anza ngangotlala, e weka lo, yeah. Kawlele ajun, walala wasala. This is the time, zopresa umtala. Zonke nezitha zokhalu walala. Mna wetina not feeling them. Yengoma yesixhosa be killing them. Ngifuna le mala nangxaki nabo. I'll be shining bazobona nabo. Ewe kawulele badlala ngawe. Ufike bethetha becela ngawe. I'll be gunning for usapho lwam. Ngiphinde ndijonge nekamva lam. Ngegama lenkosi, bonke omrepha bandibiza ngenkosi. Ndithi enkosi, anandaba nabantu abancedwa ngabantu. Ngegama lenkosi, bonke omrepha bandibiza ngenkosi. Ndithi enkosi, anangxaki nabantu abancedwa ngabantu. Ndilebhude miscarried ucash. Anantsika anaso ne-stress. Nasekhasi ndityela ifleshi. Andiperforma kukhanya ifleshi. Xhosa wave ndihlabela igwitshi. Ayinantsika zajika izinto. Ayiphuda ikeni lintoni. Xhosa music ikeni below. Eweka lo, yeah. Ndifike le chozi maniga ndifike ngopanda. Eweka lo, yeah. I'm pushing hard, wa maniga anza ngangotlala. Eweka lo, yeah. Kawulele ajun, walala wasala. This is the time, zopresa umtala. Zonke nezitha zokhalu walala. Eweka lo, yeah. Ndifike le chozi maniga ndifike ngopanda. Eweka lo, yeah. I'm pushing hard, wa maniga anza ngangotlala. Eweka lo, yeah. Kawulele ajun, walala wasala. This is the time, zopresa umtala. Zonke nezitha zokhalu walala.